Where is the love? Parker left me yesterday. He was out on my knees. Obviously, he's the same girl up for me. Yo, every day he looks blissless. I don't know what I'm doing. Yo! Da 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 da